rero kwivuza yabose tarikeje mezo kwicu
cyane go ego
bache bumosa grand anniversaire bache bagabanye zoga
urakoze cyane
abandi bagenda
bonana mari rero batatu mu transporteur sima kamenyesha ya bishye
Thank you.
amasegonda atanu atatu abiri rimwe urukino
ngaha banyakubahwa ba perezida b'ama club banyakubahwa bafana banyakubahwa abari ma ekipe n'abandi mwese bakunzi ba basketball terambere y'igihugu tugira amahoro n'iterambere ry'inkino cyane rya basketball mu Burundi
witandukanye yo muri basket n'abandi mwese abakinyi n'abafana tugira amahoro dusangwa amahoro umutekano inkino no kumvikana mu gihugu cyacu cy'u Burundi ego mbanze nkengurukire ufashe ijambo asanzwe rongoye federation ya basket mu Burundi aho aduhaye kano kajyo rero ku izina rya Fondation Pax Burundi yatunganije iri higanwa gitiriwe injungu z'u Burundi na karyo keza na twebwe dufashe kugira ngo ubwa mbere dukengurukire federation isanzwe irongoye umupira w'amaboko mu Burundi aho tubona yuko atako batagira kugira ngo umukino urukino rw'amaboko basketball rugende neza ibi turabibakengurukira tugakenguruka kandi n'ubufatanye ingene dukorana neza hatwebwe dutunganya iri higanwa ivyo abo nibo twakengurukira bwa mbere ariko dukengurukire kandi imigwi yashoboye kwitabira iri higanwa ubutwari n'ubushobozi berekanye mbere n'ubu ariko barerekana uyu munsi aho hari urukino twovuga rwa nyuma aho uru uza kwasohoka aza kuronka mbere n'akabahakira nk'uko byatunganijwe abona bo tubakengurukire dukengurukire kandi abatari bake ngaha banyakubahwa muri mubuga mu bwiteka mwashobora kwitaba ibirori nk'ibi ni iteka rikomeye kuri federation no kuri twebwe fondation twatunganije iri higanwa turabibakengurukira dukengurukire kandi abafana abafana b'imigwi yose yashoboye kwitabira duhereye kubo tubona ngaha bo mu Runani Dinamo n'abandi bukomeye cyane turabateza cyane gose ku butwari cyane cyane mwebwe abafana mugira ukabona yuko ari ibintu bizima gose bituma n'abarorerezi baje baheza bakanonezerwa n'ukuri aho onye tuvuga tuti bigapfa hanyuma tubandanye dukengurukire n'abakinyi bitanze bandi bariko baritanga ni ibintu byiza cyane gose n'ukuri umuntu arabona neza yuko n'uto bakunda basket mu Burundi arashobora kuvuga akemanga neza yuko haraho twavuye haraho tugeze muri basket y'u Burundi ariko intambwe iracari ndende twagomba dufate kano kajye kugira ngo dukeburane gatoya nkuko narinda bivuze turafise intambwe tugeze kurabona yuko basket y'u Burundi iri kwiraja ku rugero rwiza cyane aho tuvuga tuti ni ibintu biriko biraba VIP ugereranije niyo twavuye ni ngaho rero tugomba gufatira iyo uru inkino ziriko zigenda neza hariho n'ingendo na twebwe abakinyi abafana abarorerezi tubwirizwa gukora tubwirizwa kwerekana neza yuko turaba VIP ibintu uko biriko biraba VIP natwe tuduge kuba VIP aho ngomba kuvuga iki bavukanye murabona namye mbaza ama nationalite ari represente ngaha muri basket ni menshi hariho Congo Sudan Kenya ubu tugeze no muri Amerika n'abandi icyo niteka ni ibintu tuvuga tuti ibitubwirizwa kubikamisha uyu munsi ni turiko turakina gusa mugabo ni ukwerekana igihugu cy'u Burundi turi iki dushoboye iki mbega twebwe twimariye iki aha anye iyo wicaye ngaho urashobora kumva umuntu avuze ngo uwo mukinyi yaka igitutsi runaka abivuze mu Kirundi muga nta wuzi ko ashobora kuboneka umuntu agasiguriro rye muri Amerika akamubwira ico bamututse ça c'est pas bon eh acagenda bona none abarundi finalement naba indiscipline baratuka ingenze mu mico y'ikirundi iyo ufise umushitsi muhira aya ma nationalité n'abashitsi niyo woba wahora utuma umwana umutuka ufise umushitsi ivyo cyubyibagira ukerekana yuko uri sage uri responsable bavukanye ngaha dufise abanyamahanga dufise devoir y'ukwerekana isura ryiza y'igihugu cyo Burundi ku muntu wese ashitse ngaha muri kino gihugu donc aya ma nationalité ari représente ngaha dukene ko muri Amerika bavuga bati naho tutaraja kuri uru rugero rw'abanyamerika muga mu Burundi barisoneye barakira neza barakunda abashitsi c'est très important ça kirakomeye ico rero tukigendere haba twebwe abafana twebwe abarorerezi mwebwe muri mu staff mwe murongo imigwi namwe mubahamagara n'ukuri mubafate nk'amata y'abashitsi kuko dukeneye kwerekana igihugu cacu neza mu makungu ninaho niyi ntambwe turiko turatera nitwaje gukina iwabo bazovuga bati très bien abantu badufata neza cyane nico twifuza hanyuma mu gusozera rero twashaka tubamenyeshe ibishasha bigiye kuba Fondation Pax Burundi uyu munsi dufashaka yuko kubamenyesha yuko guhera ku mwaka uza iri twovuga iki gikombe amafaranga cyo ragihiganirwa ko murayabona cyangwa muraza kuyabona mugabo uhunye ku mwaka uza azoba ari imiliyoni 10 uzoba wambere saho gusa Fondation Pax Burundi yafashe ingingo ko n'ayandi maturunwa isanzwe itunganya aho hariho nkuru nziza cup hariho na Tanganyika cup aho naho nyene hari kintu kizokogwa ku buryo tubandanya tuduga tuja muri VIP tubandanya tubakengurukira
Yeah. Allez, 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 le champion! Allez!